We tried and we failed. I guess love won't prevail this time. What a shame, all the pain, hurt that we went through. Won't let love shine through. I think that we just get in the way. Should we hold on, try another day? There's something I think I need to say. I hope you know it's true, 'cause it's always been you. It's always been you, been you. It's always been you. You're the sun to my shine, and I smile every time you're around. Just thought I should say all the things I delay, even though I know you hate it. Why is it that we get in the way? Let love be the thing that saves the day. I know emotions get in the way, but I hope you know it's true when I say that it's always been you, been you. It's always been you, been you. It's always been you. Da 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 da. Da 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 da